Haguruke, haguruke abarundi, haguruka ni radio ikangurira abarundi guharanira impinduka, gukunda igihugu, iteka na demokrasi.
Sangwa ikaze nshuti bakunzi ba radio haguruka. Uyu ni wo mwanya wo gukurikira amakuru twabateguriye kuri uyu munsi igenekerezo rya 9 na mukiza umwaka w'2022. Amakuru twabateguriye aza kubashimikiye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Cervendira ko buca batazira ndakugarika umushikiranganji mu byajejwe harimo intwaro yo hagati mu gihugu cyo kimwe nabandi bategetsi bakomeye mu gihugu baragirizwa kuba bari mu bagandaguye wahoze ari cegera cy'urongoye Ishirahamwe Oricom Ernest Manirumva. Ivyo vyashikirijwe na Vital Nshimirimana yavuze ku izina ry'urunani rw'amashirahamwe aharanira agateka kazi na muntu mu Burundi CBDDH. Ugo runani rukaba rwasohoye itangazo mu ntumbero yo kwibuka imyaka 13 irangiye wo aharanira agateka kazi na muntu agandaguwe. Leta y'u Burundi ikabisabwa kwikubita gashi muri iyo dosiye naho abacamanza ngo bategerezwa kwigenga. Mu kanya gato muca mubikurikira muri no makuru. Umushikiranganji mu byajejwe hari mu intwaro yo hagati mu gihugu aragabisha abarundi ko bo kwitegurira irindi duga ry'igitoro mu mwanya wari wose. Abanyagihugu bobo bakaba bavuga ko batabona iyo bagiye guta umutwe ngo babona ko bagiye kugwa mu bana nk'inyoni. Kubgabo bakaba biyumvira icyo Gervendira ko buca yobajejwe mu gihugu ngo kuko babona ko ari wasa n'ufata ingingo mu bisata bitandukanye by'igihugu. Navyo nyene muca muvyumva mu kanya gato murano makuru babiduteguriye. Ido nizo jaya hamwe na yandi twabateguriye muca muri kurikira inyuma y'akanya gato. Kuri mikro muri kumwe na Janete Kamikazi nayo mu buhinga bw'ivyuma nkaba ndiko mfashwa na Jitrene Manirakiza kaze.
Iyi muri ko murumviriza ni radio haguruka. Radio haguruka, haguruka abarundi tugwanira igihugu cyacu.
Ariko gutwara inzima yongo ukeswe umukozi bw'ikibi kandi muzi ingene bica umutima abo mutwara. Ibyo byose n'ibindi nashoboye kudonda mwosobora kubikora mu buryo bidasiga umuvumo aho muciye. Urukundo mwari kwerekana ruvuye ku Mana kandi rusabwa nayo mushaka gushyira imbere ruca ruyongobera tukabayoberwa tukibaza bo muri tukarondera icyo mushaka mugabo rimwe na rimwe tukakibura.
Muhebe icyo cyose cyo bigiza kure y'icivugo cyanyu twashize imbere Imana. Mwongere mukomeze ya ntwaro rusange demokarasi kuko mukundi abandi barundi kwigirira imigambwe yabo. Nibyo mwabonye namwebwe nyine umugambi umwe uzananye igitsure wa muti Burundi mu manga.
Kubaramutsa bamwe mu bagandaguye umuhise Ernest Manirumva yahoze ari cegera cy'urongo ishirahamwe Oricom harimo Gervendira ko buca batazira ndakugarika uyu munsi nibo bategetsi bakomeye mu Burundi. Ivyo rero akaba ari byo byatumye haheze imyaka 13 yose agandaguwe yamara hakabura ubutungane kuri uwo yaharanira agateka kazi na muntu nkuko byashikirijwe na Vital Nshimirimana ku izina ry'urunani rw'amashirahamwe aharanira agateka kazi na muntu mu Burundi CBDDH ngo icyagaragaye muri iyo dosye ngo nuko ubutungane butigenga mu Burundi. Vitale nshimira Imana agasaba leta y'u Burundi kwikubita gashi kugira ngo ubwo butungane bushobore kuboneka. Kurikira Vitale nshimira Imana yavuze ku izina ry'ugo runani.
Uko amatohozo yashoboye kubyerekana yerekanye yuko iryo gandagurwa ryateguwe rigakorwa na bamwe bamwe mu bihangange mu gipolisi mu gisirikare hamwe no mu iperereza. Bamwe bamwe muri bo barashinzwe amabanga ahambaye, abandi mbere n'ubu baracari mu mabanga akomeye. Twovuga nk'umushyiranganyi w'intwaro hagati mu gihugu Kevin Birakomuca batavyanda kugarika. Ivyo vyaremejwe mu bimenyetso canke mu bashoboye gutanga amakuru mu mwanya wa mbere. Co kimwe n'umugwi FBI w'Abanyamerika wari watumweko na Leta y'u Burundi kugira ngo uze gufasha amatohoza. Ariko kuva babonye Makanda nta kintu kigeze gikorwa kugira ngo ubutungane buboneke. Abakoze iryo bara bakurikiranwa hama bacibwa urubanza. Nicyo gituma tuguma twiyamiriza uko kwihoza k'ubucamanza, uko kwanka guciye urubanza inzirakarengane yagandaguwe kubera ikihanganiye agateka ka zina muntu. Hanyuma tukabandanya dusaba Leta y'u Burundi yuko boshyira mu ngiro ibyo bakunda kwivugira, yuko bahagaze ku ciyumviro cyo kurwanya kudahana kandi bashyigikiye yuko ubutungane buba kuri bose. Iyo bavuga rero gutyo ntiboheza ngo babwime Ernest Imana irumva yibuze igihugu, ariko arondera amatohoza cyane cyane ibintu bikomeye nk'ibintu byerekeye dandaza mu mbisho, ibigwanisho, kuko ibigwanisho biba bigiye guhonya inganda, ibigwanisho biba bigiye gutosekaza agateka ka zina muntu. Ko dosiye yagiye iracumbagira byavuye ku kutigenga k'ubucamanza, ari nacyo gituma uguma dusaba yuko Leta y'u Burundi n'izindi nzego zokora ibyo zishoboye byose kugira ngo ubucamanza bwigenge, nabo bacamanza nabo nyine bagakora kugira ngo bigenge. Niho bazoshobora gucira imanza abanyagihugu bakurikije amategeko.
Abantu barabandanya kugandagurwa mu ntara ya Rumonge. Haraye hatowe ikiziga kimaze kononekara. Abajejwe intwaro bavuga ko uwo muntu yishwe yamaze kumenyekana, naho mu gipolisi aho mu Rumonge bavuga ko amatohoza yatanguye. Abanyagihugu bo bakamenyesha ko ayo matohoza ataco bayiteze ko ngo ahubwo ngo nibahaguruke bigwanire. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Abere Nzambimana.
Icyo kiziga cyatowe ku mutumba na komine Rumonge, zone buruhukiro, ku mutumba Murambi. Ni kiziga cy'uwitwa Ferdinand Kabura. Cyatowe kuri uyu wa gatanu igerekerezo ry'umunani ndamukiza 2022. Abajeje intwaro bamenyesha ko Ferdinand Kabura aturuka muri zone Gasanda ihana urubibe n'intara ya Bururi. Abanyagihugu bo muri zone buruhukiro ahatowe icyo kiziga bamenyesha ko uwo muntu ashobora kuba yiciwe ahandi hantu maze ikiziga gitabwa mu nyuma muri iyo zone yabo. Icyatumye agandagurwa hamwe n'abamwishe gushika ubu ntikiramenyekana. Mu gihe igipolisi cyo mu Rumonge kimenyesha ko cyatanguje amatohoza, abanyagihugu bo bavuga ko igipolisi kitari gikwiye kwama kivuga ko kiri mu matohoza ngo kuko bisigaye bifatwa ko ari ububeshi, ngo kuko ni kenshi havugwa amatohoza ariko bigaherera mu majambo. Basaba Abarundi guhaguruka bakigwanira ngo kuko ubutegetsi bwa CNDD FDD ntibwigera bubabazwa n'impfu z'abanyagihugu mu Burundi. Ikibyemeza ngo ni uko nyabategetsi bama bivugira ko mu Burundi atari hapfa abantu honyene, ngo no muri Amerika abantu barapfa. Ayo majambo ngo yerekana ko umunyagihugu yishwe mu Burundi kuri abo bategetsi, nacyo bitwaye ngo kuko ni nacyo gituma amatohoza avuga ko yamarika arakogwa ataho ashika kuko leta ntiheza ibishyiremo ingufu.
Tugushimire Abere kuri iyo nkuru udushikirije. Mu ntara ya Kirundo ku bitaro bikuru by'iyo ntara haravugwa impfu z'abana b'inzoya zivuka zitageze, aho hari abashika umunani bapfiriye mu byuma bibabundikira kubera ubukene bw'igitoro. Ivyo bikaba byabaye mu ijoro ryo kuri uyu wa kane rishira wa gatanu w'inondwi turimwo, biturutse ku mashini yakiriza ivyo bitaro yazimye kubera kubura igitoro. Ababyeyi bene kubura abo bana basaba leta ya CNDD-FDD guhagarika kwica abana batazi icyo bazira. Ngo ibiriko biba mu gihugu cy'u Burundi ngo ni ingaruka ya leta mbi itanezwe ubuzima bw'abanyagihugu. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Alice Mukeshimana.
Abana b'impinja bavukiye ku bitaro bikuru by'intara ya Kirundo baherutse gufira mu byuma bibabundikira mu gihe baba bavutse batageze. Abamaze kumenyekana mu kiringo cy'indwi imwe gusa bari hagati y'impinja zitandatu n'impinja umunani. Ibyo bikaba byabaye mu ijoro ryo kuwa kane rishira iryo kuwa gatanu. batanu nkuko amakuru twahawe n'abaforoma bakora kuri ibyo bitaro bavuganye na radio Haguruka batubwiye intandaro y'izo mfungo n'icikagurika ry'umuyaga nkuba hamwe n'ibura ry'igitoro ibyo bitaro byari bisigaye bikoresha icyuma cita groupe ibyo bitaro byari bisigaye bikoresha icyuma bita groupe cyahora kibakiriza mu gihe umuyaga nkuba wabuze nkuko bibandanywa bivugwa n'abaforoma bavuga ko igihe izo minja zavuze zitageze ko zashizwe mu byuma bigera kuri bitatu bibundikira abana mu nyuma bumvise icyo cyuma cyahora kibakiriza cijimije bagiye kuraba basanga ni gitoro carimo caheze izo minja zica ziracikana ababyeyi bari ko barabura abana babo mu gihe babaje kwibarukira kuri ibyo bitaro bariyamiriza ibyo byababaye ko sabo gusa bakozwe ko n'iryo bura ry'umuyaga nkuba hamwe n'ibura ry'igitoro hari n'abandi bagwayi bari mu gisata bakirirwamwo indembe bakibona ibibaye kuri izo mpinja imiryango yabo yaciye basohokana ibyo bitaro bamwe bajanywe mu mavuriro y'abikorera abandi bajana ababo mu ngo iwabo ngo kugira ngo bapfire iwabo ngo n'ubundi muri ibyo bitaro ntacu bari ko barafashwa abagwayi n'abagwaza ndetse n'abaforoma kwasanze kuri ibyo bitaro bariyamiriza ibyo bimaze iminsi bibera ku bitaro byabo by'intara ya Kirundo aho batunga urutoke ubuyobozi bw'ibyo bitaro ko buri ko bufata minenegwe ibibazo biri kuri ibyo bitaro kuko bisa naho byabaye akayobera abahinga
urakoze Alice kuri iyo nkuru udushikirije mu buhinga bw'ivyuma batumirira mate hanyuma tubandanye n'ayandi makuru twabateguriye
Haguruka Barundi humuragi ugucato vyaye muvyeyi wa twese abatoteje ibibondo vyawe bakaguhagarara munda bakiba bakica bakangaza amarira y'abavyeyi ntabaterikinya turababona humuragi uguciza gumye umutima kuko uracafise intwari zirangwa n'ukuri n'ubuntu zikazira kubunda hageze kugarukira impfuvyi n'abavyeyi humura Burundi bwacu ragirya basokuru baturaze ubutwari n'urukundo rw'igihugu tuzokwamba twitangira abanyagihugu twiyubaha kandi twiyubahiriza komera Abarundi kandi mukomeze n'abandi mwimi mitima inzanko zidashira indwara zo kwikunda no kudaca bugufi dushire imbere ibikorwa byo kugarukira icato vyaye komera Abarundi kwibanga riranga intwari rikazira kwihora rikagendera ineza ya bose n'igihugu cigenga rikazira amacakubiri mu bonse rimwe hagarara rugabo Barundi dukomeze urugamba rw'amahoro dufate mu mugongo imfura zacu ishaka ubutwari n'ubuntu biturange maze tunyaruke bwa nkuba mu gutabara bene wacu kuko nta mugabo w'ukuri abasinda bibazwe igihugu kiri mu menyo y'ingwe icese gisomwe na inareza
Umuyobozi ajejwe iby'indero kuri Lise Kominale ya Ruvumvu kumugwa mukuru wa Komine Songa intara ya Bururi arafunzwe kuva kuri uyu wa Ndwinda mukiza umwaka wa 2022 afungiwe mu gasho k'igipolisi ahisonga akabafunzwe azira ibura gikaye yandikwamwo amanota y'indero y'abanyeshure yamara abakurikiranira hafi iby'indero kuri iryo shure bavuga ko biturire birangwa kuri iryo shure ariyo ntandaro y'iryo yibwa y'iyo kaye ngo kugira ngo kunde kuwo muyobozi ajejwe iby'indero kuri iryo shure afatwa ngo kuko yagwanya ivyo biturire abanyesonga basaba amatohoza yimbitse ngo kugira ngo hamenyekane abagirwa n'icaha cyo kwibiyokaye hamwe n'abagi biturire baheze bahanwe ngo narijya ababijya arabanywanye b'umugambwe CNDD-FDD inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Dondo Dieu mbaza umutima
nkuko bivugwa n'abakurikiranira hafi ibibera kuri iryo shure intandaro y'ipfungwa ry'umuyobozi ajejwe ivyigwa Samson Vyuzura n'iyibwa gikaye yandikwamwo amanota y'indero y'abanyeshuri naho uwo muyobozi ajejwe ivy'indero yagirizwa n'umuyobozi w'indero muri Komine Songa Jiriberi Nsavyumukama arongoye n'umugambwe CNDD-FDD muri Komine Songa kwari we yivye iyo kaye bamwe mu barezi kuri iryo shure bobo bavuga kwiyokaye ishobora kuba yibwe n'umunyeshure canke umurezi kugira uwo ajejwe indero kuri iryo shure bimugweko aheze abariwe aronke igihano amakuru abandanya ava aho kuri lise kominare Ruvumvu avuga ko haheze igihe umuyobozi w'iryo shure hamwe nabigisha bamwe bamwe bakorara kuri iyo lise baka amafaranga abanyeshure kugira ngo nabo bahabwe amanota ya gusa yamara umuyobozi ajejwe ivy'indero samusovye uzura akabigwanya ngo nico kubgabo co bacatumye aremenanerezwa kugira abo agwanya kuri iyo ngeso mbi yabo bamwikize kubera iyo ngorane y'iburagikaye hamwe n'abigisha bamwe bamwe batari bwatanga amanota kubigisha bahagarariye ibirasi vyatumye hadatangwa ku banyeshure biga kuri iryo shure amanota igice ca kabiri c'umwaka w'ishure yategerezwa gutangwa kuri uyu wa munani ndamukiza 2022. Abavyeyi barereye kuri iryo shure hamwe n'abanyesonga basaba ko hoba amatohoza yimbitse kugira hamenyekane ivyihishije inyuma iryo yibwa gikaye hamwe n'abajya ibiturire kuri iryo shure maze abagirwa n'ivyaha babihanirwa ariko bafise amakenga ko bashobora kudahanwa ngo narirya abo bakibiturire kuri iryo shure basanzwe ari abanywanyi b'umugambwe CNDD FDD.
Urakoze Dondo Dieu mbaza umutima kuri iyo nkuru udushikirije. Abarundi ngo nibitegurire irindi duga ry'igitoro umwanya wari wo wose byaraye bivuzwe n'umushikiranganje mu vyajejwe hari mu intwaro yo hagati mu gihugu Gervain Ndirakobuca bataziranda kugarika nayo abanyagihugu bati bega yemwe tugiye kuba bande ko tubona tugiye kugwa mu bana nk'inyoni abandi bakibaza ico uyo mushikiranganje yoba sigaye ajejwe mu gihugu ngo kuko yoba ari wasa n'ubufata ingingo zose mu bisata bitandukanye by'igihugu yamarango bikabayobera inkuru dushikirizwa na Mbera Mihigo Jamari.
Umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusange amenyesha ko abarundi muri kino gihe bagomba kwitegurira irindi duga ry'igitoro agasigura ko no mu bindi bihugu bihana imbibe n'Uburundi ngo naho nyene caduri ivyo Gervain Ndirakobuca bataziranda kugarika akaba yarishikirije mu ntara ya Kayanza kuri uyu wa gatanu aho yari aramutse agirana inama n'abaserukira imigambi kurikira Gervain Ndirakobuca bataziranda kugarika ni umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusange
kuko urabye biri muri Tanzania iri kuri kuri bitatu byabashije aha ikabanga uyasize mu marundi yaza kwa kwa bintu bitatu biri byo se rero tubyumva uko ntitute kuvuga ngo leta nakiri kirakora arumuna bade bandika ngaha isukari ngo ntayo biriye ntabyo ifumbire ntayo byinshi ubisomye uzi nkuko yikirashiramo ucika neza tumenye ko leta hari ikirakora mugabo hariho na resente bizaje serikali ya kihadisi zozo zigeza ku kera zose kuko icyo bumi gihagarara kiguma cyapanza ibyo byose rero bigeza ku itore bwiza turi kumwe ubete cyubira mu gatsi ka cumbiri uwo gikoresho uwo gisoto mugabo byose bikorere leta.
Ibyo uyo mushikiranganje abishikirije mu gihe mu ntara zose zigize Uburundi ariko haribonekeza ubukene budasanzwe bw'igitoro yabaye sase canke mazutu ibyo kandi bikaba biriko biratera ingaruka mbi mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu naye mu gisagara ca Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi hoho n'ibindi bintu kuko bije bisanga ingingo yaheruka gufatwa niwo mushikiranganje nyene ibuze abunguruza abantu n'ibintu gusubira gushika mu gisagara ca Bujumbura muri kino gihe abanyagihugu baba muri ico gisagara bakaba basa na n'abikoreye umusaraba mu butsima babayemwo bwo kwiyunguruza abo banyagihugu co kimwe n'abandi bo mu zindi ntara ubu bakababirirwa baravuga baduguye twa mugina mbega yemwe tugiye kuba bande ko tubona tubwiye kugwa mu bana nk'inyoni ndugaye twa mugina aho ni mugi abandi bobo basigaye bibaza icuye mushikiranganje cyeze ndirako buca batazirinda kugarika iyo basigaye ajejwe mu gihugu ngo kuko babona ariwe asa n'ufata ingingo mu bisata bitandukanye by'igihugu nyamara ngo bikabayobe bakibaza iyo umukuru w'igihugu umushikiranganje wa mbere hamwe n'abandi bategetsi nk'umukuru w'inama nshinga mateka umukuru w'inama nkenguza mateka bo babaye kuko ngo bategerezwa kuboneka muri kino gihe abanyagihugu bugarijwe n'amarira n'amaborogo tagira uko bingana ariko bakabura uwo bayaha
urakoze mbera mihigo nawe kuri iyo nkuru udushikirije ni hano amakuru twari twabateguye nshuti bagenzi tuyarangirije ndashimiye mwebwe mwese mwari muduteza amatwi ngashimira abamenyesha makuru bayatororokanije sinibagiye no gushimira uwatumye amajwi abashikira ahanje nkaba ndabasezeye mugira ijoro ryiza naho ubutaha
Bashigihe mu ntambara amahoro yuzuye nahabonera kigeragezo kirenga ikindi gihinduka mu minsi isigaranye Mana uzandengere
Bishamu bababa nami satana
Haguruke, haguruke Abarundi, haguruka ni radio ikangurira Abarundi guharanira impinduka, gukunda igihugu, iteka na demokrasi.